guys, welcome back to my channel. It's still Odopa News, Ghana's favorite news channel. I hope you're all doing fine and you have also subscribed to my channel. If not, please hit on the subscribe button and turn on your notification bell for more videos.
Abusuafo eye Tamale government hospital ana yenya ntie se eye abaiwa eye young girl a wundi mfimpo eye 18 years eye obi abo ne passe onko na onko nkofa eye akoda onko wi akoda na onfa emre no na sika nipa kroi edema no no eye 10,000 Ghana cedis eye titi sika no eye 100 million no ana nipa etimi ede ama akoda totofe wa young girl se onko na Tamale teaching hospital onwerere mu ando do do musuku anwerere mu no nkonya akwabofra ya wo no fofro kra na onfa emre no na amamfo bo pusu ebusa akoda yi ensem akoda yi ebroboro so no ene se eye ono de na ne ho kire ni yi otim se na ho kire a ho kire fe na ho kire ngasa e wo no so yi ana ono de agya nipa ebo ne pa se 100 million onko no nko fa akoda emra na onfa sa sika ni manu ntinu e ma na adwen esesa ɛsɛn yɛ sadeɛ ne yɛ obetum rikankyɛnkyɛn na akɔkɔpɛ akɔda yi dɛhyɛdɛhyɛ ɛde abrɛ no sɛde bɛyɛ a ɔno nso ne nsa bɛtumi akɔ nanom na anabusua na sɛ ne ɔne ba bi a ɔbɛ sɛ ɔwo no nso no sɛbe watumi ahwɛ no ahwɛ no yie ɛno nti ne ma abɔfra totɔfe waawei watumi anya saa adwene wei ɛkɔ akɔ wia abɔfra a yɛawo no foforɔ koraa ɛde abrɛ nipakorɔ yi na audio yɛ ɛtoa so yi ɛyɛ baabi a yɛkye no ɛmu audio kakra a amanfoɔ ɛtumi ɛrekɔd yɛ na yɛn nso yɛbɔ amomatie kasa no yɛnim sɛ ebia na wante no yie na ɛyɛ ayegbe ɛkasa anaasɛ ɛnkran kasa nti wote a na wo nso woafa no saa
ngyene bi ɛsɔde wɔ hɔnom no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ame ɛse mmabunu de siani wɔ hɔ ma ebi mu kura prepra na asɛm no kura ɛtesɛn ɛyɛ obi bi na ayera anaasa yɛ naano asɛm no na adane bɔɔla so gyaa fofonafofone na asa so agyegyerɛn anaasa ɛtesɛm yɛnim sɛdeɛ teɛ ɛnti yɛnkɔ homa no so na yɛne yɛn nsa ntwani kwaa bere de isi wɔfa tɔme na ɔbuamuni ba ɛmɔ nkɔmmɔ na asɛm no sɛdeɛ teɛ nkasankasa wɔnwa ani mu ɛmfa nkyɛe wɔfa ma adwoe ɔbadwa ɛfomoa
I'm going to go to the market. Aha esika 89.5 enyume no si akase na wasuguso awutie no ye da so gina chakwane mu na ye kọ ensem foforo mu dia e ya na brano aban no ema amanfo scholarship ya eboa wo mu mekire school for anasa adisuafo na wo mu awosabi wo mu ni die na sa scholarship ne beboa wo mu no matimi dia atọ wo mu mesua so na afie bia die ne ya na eba no amanfo dodo na ene trokrata edi kope bi enti afie Bakuya echemu no enipa beye 200,000 empem aham yenu ene tro krata ede koye ne no no se wo tro krata ne kwa eno nche se wo de koye ane chese ede scholarship na mawo ese se empenyi fortuna se eye hwehwemu se wo fata se ede mawo ne ede amawo na enu mu no ene omo ye hwehwemu a na omo yi emu 100,000 eye empem wo ha na empem wo ha no ene wo mo kwa safo ni nyina mpesia so ahodo ekototo wo ma no meche interview na omu wie ni nyina no na nipa 45,000 ena na niema omu hwehwe no omu timi hu se omu wo sa niema no nyina bi ya efata se ye di scholarship no ema omu na opani a woda scholarship secretariat na no ora Kingsley Ajeman ena di sansem we ebetuja
ena ke bi ekota no it's not for the 200,000 in the application omu a efata ka ya the call interview a woman this picture no for what was a little over 100,000. Now we are going to interview no chance on some sudden handsome and then catalyst. And you have a first now for 45,000 and now for a bank chair with this fair could know any post secondary school via and say a bank and all the way from diplomatic meeting for a bank chair with two feet I can be anything. I'm going to go to the website.